I can't believe that she don't understand the belly gold. She W's and more gold. Oh, I'm so good W, more gold.
Manifa gone. Fine lady, girl, you different, different gone. Yeah. I don't know why, but my miss you gone. Yeah. Bad girl, I'm addicted gone.
Iwa lololu fe my darling. Iwa lololu fe mi Manifa. Iwa lololu fe my darling.
Coco, 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 coco,